Ndonge kubaramutsa abankurikira abapioniya cyane cyane ba Pi Network. Uyu mwenda bafitiye amakuru abagezweho ajyanye na Pi Network. Ikibazo benshi bari kubaribaza ni kijyanye na Open Mainnet ya Pi Network. Rero nk'uko benshi bamaze iminsi babyibaza, hari amatariki imwe ko murumva, itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu muri uno mwaka wa 2023. Benshi rero bari amakuru acya hirya no hino baravuga neza babyemeza yuko ngo atagihindutse ngo barabona neza yuko Open Mainnet ngo Pi Network izoja kuri ku Messenger izo tariki 28 juin 2023. Ibiro ndafite icyo nza kubivuga ko hamwe n'ibyo hari aba YouTuber bamwe novuga ko ari nk'umwe maze yigaragaza yavuze Pi Network n'abavuga ko ari scam. Ubu rero yatanguye kwigarura kuko uwo yaranatumye hari umuntu umwe mubona narabwiye Pi Network abanza kubivamwo yagiye kugaruka mu nyuma. Uwo rero ni umuridere umwe w'umuyitibere yitwa Aristide, sinirwa ndavuga shene yuko ko ndamuteye iteka, kandi nawe hari abantu bacu yahubije kumbure babageze kure mu kumayininga Pi Network. Uno munsi rero ari karigarura atangura kuvuga ibiciro ngo Pi Network abonye bamwe ariko baravuga mu $3,000 ahakwa no kurira uranabibona ariko arabivuga agaca atangura no kuyiha ibiciro byiwe ngo yumvira yuko ngo ari hagati y'amadolari 200 n'amadolari 100. Buri bivyo byose n'ivyo ntariko aravuga ata muntu umwe abimubajije mugo we yari yayihaye valere 0 ndetse yongera avuga ko ari scam. Icyo gero yabivuga Pi Network yari kiri no muri testnet. Ubu yaramaze kubibona, yaramaze kubona mainnet ko yamaze kuza ikiri muri enclosed gusa, yaramaze kubona babandi bayilistinga ya mashangere kuburyo ahise no $500 ubu no munsi iri ma $28. Ibyo byose yaramaze kubibona, hanyuma yabonye community igumi ikura igeze muri pre-do 45 miliyo. Hanyuma nibyo yibonera nawe nyene kuko abikurikiranira hafi no konsumbya ijya konti ya Twitter ya Kowa Team ayikurikirana ku munsi ndetse ku musegonde ku wundi. Araba makuru acyako ariko bajye uko bimereye nta na byinshi bashekiritsa, si ya masite y'amajambo gusa ya maneno tu oya, bivugira bike mugo bagakora byinshi. Nkuko mubibona rero uravye konti ya Twitter igeze ku bantu bayikurikira imiliyoni 2 zirenga n'ibihumbi 400 2,400,000 bayikurikirana. Aburo n'abantu bayimuraza abantu bakurikirana Twitter n'abantu babasirimu n'abantu ro bashobye kwimenya hakiri kajya konti barayikurikirana, ahubwo banarindiriye yuko open mainnet iba muzora abazoyikurikirana kuntu bazoba bangana, uzosanga miliyoni zirenga nka 50. Ego konti ya YouTube iriko umuliyoni n'ibihumbi 400 muraza kubiraba byose ndaza kubibereka. Ibyo byose rero byaramushituye acavuga ati bwa bundi naraguguse, asanga ro yirotova nta Pi nimwe afise acaragyuma ko acaragumye umutima mugorumbu rero jaruzi iramurembeje. Ibyo rero reka ndabyihoze, reka tujane n'ibijanye na Open Mainnet benshi biteze. Mbega nyine koko Open Mainnet twitege itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Ahanyuze ndababwira nti ntibishoboka muraza gukurikirana neza, ariko ndababwire amatariki ashoboka open mainnet ishobora kubera ko ndanababwira n'icyatumye igituma yarameze nk'iteba, kandi nizo tariki za 28 mwiteze zidashoboka. Kimwe gusa nkababwira yuko ahubwo icyo twokwitega nuko iyo tariki ariyo bazotangaza neza icyese aho Open Mainnet izobera, kuko urumva turiteze ibintu bikomeye nyine nk'uko muri kijya kiringo ijya ntuzeye P Day 1 yabaye mu kwa gatatu ibintu badushikirije byari bijanye na KYC domas, kandi murabona ibintu byavansa neza. Utugorane tuhari baravuze neza ko bazodukosora neza na neza mu kwezi kwa gatandatu, aho no hasa nahagize nta kinini gisigaye. Reka ndababwire rero ibituma muto cha mwitega 28 nyene ku kadomo ngo hazoba Open Mainnet. Impamvu si yindi nuko ya KYC yaba pending ni bamwe bahindura amazina n'ibindi bibazo bigenda na KYC nyene. Ibyo bibazo byose bavuze ko bazobikemura mu kwezi kwa gatandatu hamwe n'ibijyanye na migration. Ibyo rero mucamwumva yuko KYC mu kwa gatandatu ibibazo byabaye muri KYC bizokemuka, hanyuma abazikoze zibe approuve hacha ba migration iyo migration nayo muri aziko kenshi ifata igihe cy'iminsi 14 bisigura ko rero ko batimu ntabwo izoza gushira ntutseye piku isoko kandi hari abantu ma migration ataraba kandi bari mu bapionier ba kera no kuvuga ngo itezwe kubarindira ndaza kwigarukako iyindi mpamvu rero ituma Lovent bitu kadomo bitazohurirana na open mainnet mwijanye na audit iheruka kuba CERTIK cyitwa CERTIK company igira ama audit y'ama blockchain n'ama smart contract iyo rero yaranarije iragirira ntuzeye audit pay network kandi pay network niyo yari bisavye kuko ico naco nikimenyesha cerekana ko open mainnet yemirije uko yibonye company ise blockchain itangwe gusaba ko bayigirira audit bisigura yuko open mainnet ibigirive muraze yaba yamashangire yuko atiri urarindira ivyo ama CERTIK n'amantu z'ama audit bo bavuze bayamaze kwishira ko mugo muraze ivyo bashize ku isoko ko atari pay network nza guca ndangaruka ko noko kijanye na babande ariko barababwira ngo bakore haruguru ngo yahita major ibintu nk'ibyo ngo bariko baragura ngo mapingo kubiga iciro cha $34 icyo reka ngire ko ndakivuga urya muntu ni umu escrow nubwo yari karanyumviriza no kuvuga ngo nta giciro afise ashobora guhereza pay network muri kino gihe ikiri muri enclosed mainnet ngo ashire kuri ibyo biciro bya $34 ho nyene yafuma avuga yuko akorera kuri rya p consensus value aho nari no kuvyumva mugo icyo ndamuzi ko barya abantu ni ababanyoni bakorana na cyakindi no babwira cy'igiscam cha Pacific Exchange carabahenze kirabwira ko kizobagira abambasadere kirabwira ko izoza kirabahemba mugo murazi byaye ko yamaze gusikama abari ko rakurikira bari kubakurikira ubwije nkuko nari narabibabwiye ntako ntagira kugira ngo ndababwire ibintu hakirikare kugira ngo nimugwe mu rudubi no kuvuga rudya uza kubona urya biciro byujya mu rundi yitu mu rundi aze kumya yuko ari umunyoni aze kumya yuko ari umusikamatsi ntamukurikira ahubwo amushengeze kuko n'umusuma agomba gusahura amapi y'abantu atane cy'abahaya atane cy'abamariye reka rombandanye no kuvuga ngo nari nako ndavuje na CERTIK yagiriye audit pay network hanyuma rero bararonse amanota ashika 68 ku ijana kuko baravye ibintu byinshi burya niho bavuze yuko uwa byinshi azobazwa byinshi kubera pay network ifise abantu barenga imiliyoni 45 zirenga bakongera bagafite ama project menshi ama smart contract harimo ibya web 3 hakaba n'ibintu by'amasoko izo ro byatumye bacha baraba ibintu byinshi cyane kuburyo bizotuma pay network idashobora kuja kuri exchange hanyuma ngo hapfe hagiramwe abantu babaskamaze bashobora kwinjira muri blockchain yayo hanyuma ikagira ikibazo kandi yari project y'igihe kinene yateguye igihe kinene imyaka ine yose kandi bifuza kwizokoreshwa n'isinzi ry'abantu amamiliyari n'amamiliyari no kuvuga ngo iyo ro barayinjiyemo cyane and detail gusumbya izindi zose kandi pay network nayo yabasabye ni mubikore mu buryo buri independent mwigenga hanyuma muturabira ibikenewe byose kugira ngo dushobore kujya muri open mainnet ivyo ro barabiravyo barabyinjiramwo bacara bahereza ikintu bita ama recommendation ibintu batezwa kugira babikore ava yuko open mainnet yugurugwa kugira ngo birasire neza yuko pinnet kizofise security ikwiye atanu muhakere n'umwashobora kuzoyinjirira icyo rero n'ikintu kiba gikomeye kuri project yiyemera idashaka kuzosikama abantu ngo yironderere inoti cye yigira ni nayo mpamvu bemeye iyo certification ko ibaho ivyo rero byarakozwe mu kwezi kwa kane barabahama recommendation uburo mubona ko watimita ariko iranavuga bariko bariruka no gukurikiza izo recommendation no gusubira mu blockchain bayihinyanyura nijya warete na pibrowser ikintu cyose n'amarezo sosiyo yose najya ama application ibyo byose bariko barakora ikijanye na KYC rero nico kizo cyakikurikira muri uku kwezi kwa gatandatu nkuko babivuze ikintu bariko bariruka ko no gukurikiza ama recommendation ya CERTIK kandi cyo murumva ni ikintu gikuru cyane bo bavuga ati dufise project a long term y'ibihe byose y'imyaka myinshi iri imbere kandi y'inguvu dutezero gukurikiza recommendations zose baduhaye kugira ngo tube turi sure ko dusohoye ikintu gifise inguvu kitazopfira mu nzira ngo tumara mare hanyuma tube dutakaje credibility icizere bari badufitiye nibyo rero nibyo barimo inyuma ro yose retike hazocyakurikira iyo gukurikiza ama recommendations hazocyakurikira ibyo bibazo bijanye na KYC murabizi yuko KYC itabaye open mainnet ntishobora kuba kandi ntakuntu bashobora kurenganya abapionier ba kera ngo hanyuma ije ku isoko atacyo nabo bashobora kuba bafise bashobora gushora nkagira ko ndababwira rero yuko Pionet kigiye kuja ku mayishangera akomeye hariho Binance na Coinbase nkababwira yuko ahubwo ikintu mwa muri tegurira cyane ava yuko mwitega itariki nyezina nuko abadafise nka Binance bo barayikreya hanyuma ikaba ari valide kobera Pi network izoja ku isoko cyane cyane zohera kuri Binance niyo shangere ikomeye y'inguvu hari umuntu uzosanga atazi n'ivyo amayishangere na konta ya Binance atayifise kuguryo uzobushagukura kugurisha nka dukeya ube uri sununura kandi byo birumvikana kandi ndazi benshi bama bivuga ngo inzara yatorembeje ngo Pi network zanje noronka ndazi gurisha ibintu nk'ibyo biragaragara rero yuko hari benshi biteze yuko bazaba arikenura bakagurisha dukeyi ibyo ntuzoza kubikora utavise echange rutazi no kuyikoresha muba murabigerageza hanyuma kuko urumva udafise echange na Binance bisigura yuko azoca ku bandi bamugurishirize urumva zo ubuciko ba commissionaire ibyo ba commissionaire navyo murazo ko bigenda azokugurishiriza mugabo azokwaka commission gicuro cyo ndabanda basaba amarero nkababwira yuko Pionniers ukayihagaze ntabo bakivuga ngo ni scam ibyo cyoco iryo zina ryaramaze gufudika ubavyiyumvira nubu ari kararogreta nimwe nyine bavuga ngo indahiro mbi ntigwaza munda uwo mu YouTube na mwandike kuri commenter ndamubwira nti uburatangwe kuyivuga neza ubwo bavuga ko ari scam n'ubu rero hageze yuko utangura kuvuga kubiciro uri kuri yibikira tani ufise uri kuri ya entre 20 et 100 dollars nimbega hamwe yoja ku madolari 300 na 14 cyane ku madolari 1000 wewe bigutwaye iki ko atayo ufise cyandangira ndamubwira nti Pionniers kagaciro kayo kari mu minwe y'aba pionniers bayifise bayimayininze ntabwo kari mu minwe y'aba youtuber ako niko namusizemmo nawe abaragateramira abarakumviriza mu mutwe nuko rero sinagomba kubikisha amajambo menshi ndiko ndababwira evolution aho ibintu bigeze open mainnet rero muyitege inyuma y'ukwezi kwa gatandatu neza na neza kuvuyemmo muce mutangura ro kurindira urashaka gusanga arimo kwindwi canke mu 8 canke mu 9 mugo twoyitega muri twaziyeme trimestre nkuko namwe ndabibabwira imvugo ni yayindi mukomeze mining nta nikindi mukore ibisabwa bijya byo muri mainnet checklist murabona abahirwa no kuvyandika ajya muri pin network ntabwo biri gora barandika no ku Twitter canke ku YouTube no mu Telegram byinshi information bakene ko zimenywa n'aba pionniers nico tuma mbona hari information nyinshi zicira hajya muri Pionniers network utayi mininga izo information ntazuzomenya izindi information zica muri chat ya Pionniers network ari naho hazopfa rezo sociale izobikomeye cyane urubuga ruzokoreshwa n'abantu amamiliyari n'amamiliyari bizotuma rero haba ikintu citwa traffic yo kurondera abanywanyi amayishangera azokwiruka kuri Pionniers network azoba menshi amasoko azokwiruka kuri Pionniers network azoba menshi kubera iyo rezo sociale izobihurikiwemo n'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni ibyo navyo biri mu bintu bigezweho aha ama company yiruka arondera abakiriya iyo bari niyo mpamvu rero mwabonye ajya amayishangere yagiye kwiruka atanguranwa gushira Pionniers network ku isoko kandi bende yo bataratangura uhusha reka mbere ndagejeje ngaho rero mukomeze kunkurikirana nkuko nabibabwira utaragira sabone ushaka kuronka amakuru y'imvaho ku mwanya gira sabone utarabikora nawe wama wumviriza genda ukanze kuri like cembo nako turi kumwe kandi mwerekane ko abapionniers muhari ntimugira isoni kuko abandi mu bindi bihugu bo barabyerekana nawe rero nimiburi buri niwagira like uzo uri kuraterera nkuko nanje nterera ndabashikiriza amakuru agezweho kugira ngo ntimujuragirike murakoze cyane.